Machiegni mago mag tuke nyako Ramogi jwang. Riwruok matayo tuke mag skunde mag primar kod gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga okwa sirikal mondo mi onywa tuke mag primar kod mago mag junior secondar kaka yo mar keto winjruok makare e kind jopuonjrego. Kane giloso Nyeri, sama nyo ichaka yanga tukego e skund secondar magi ya Kanja. Nagiwacho ni ok en gima kare mondo mi migao mar somo pog jopuonjrego maduto somo e lwasi mar primar. Tuke mag skunde mag junior secondar sani dhi nyime Machakos ka mago mag primar to timore e gwenge ma Nyeri.
Most teams had it very difficult to move from the regional level to the national level because that division, because it's a big number going to Machakos and a very big number also coming to what? To Nyeri.
Wale watoto wako katika shule moja na ni heri wakaletwa kwa pamoja wakakuja ndio tukaweza kufanya kazi etromek itaweza kufanya mambo hayo yakawezeka kufanya. Kwa hivyo ningetaka kumuuliza waziri Machogu aweze kurejesha haya hii michezo iwe inafanywa hapa.